se sale Guarima safira ticha Juancita na kwech Shani gasha alegri kia Emanga shihiran kia
Thank you. Thank you.